Travel for a villain to Herne Gwyn.
Side to begin. Thank you. Are ya mentioned the batsadi re simolle tiro yana re tswelele. Ra leboga. Baruti dire go holona le ka tswelela. BDF, I'm told you may continue to hum. They are making some preparation there.
Thank you.
Pastor.
Are rapeli mudimo o ne ontso le teng ko tshimologong le mo bogompienong o ntse o teng o mudimo yo sa hetogeng mudimo wa rona o buile wa re o dirile motho ka mmu mme mmu o tla boela mo mmung ke gone ka mo mudimo wa rona re re le fatse le le gabilweng gampieno re latsa ra rona mogolone ka kitso le ka thomamiso ya gore etlare ka motsotso wa bohelo o morodisi o motsose mo go bothe go motisa kgalalelong a tsego a tso ya gago morena tshireletso yotlhe ya gago enne mo lebiteng le baengele ba gago botlhe ba nnehano Mwene jarara leja morwa leja mogobu itsepo. Amen. Amen. Thank you.
tsere ja no e tla be nelwa morwadie ga one me ha bana ma go pa bi wa ma han ke sone se dira la mano fla ga ene sa tse ba ka mo I was just explaining that the ceremony being performed now is preparation of the flag that draped our father's casket, and this flag is now going to be handed over to his daughter, Khaone, and the handing over will be performed by the commander of the Botswana Defense Force in just a moment. The commander just handed the flag to Khaone Masire. We did not have the mic where he was, but he said briefly that it was in recognition of Sir Kitumela Masire's selfless service to the nation, and it was handed to his daughter in that manner. The next item that is going to happen is that there will be a firing of arms, but this is harmless. Members of the public are requested to stay calm as the operation ensues. Nelo go tlhalosa hela gore bore ba masole ba tle go dira tiro e e rulagantsweng ya go hula ditlhobolo ba hulela ko godimo, mme kgakololo ke gore ga di borai bope mo gope le sekaope a tsena dingalo.